Bodia, 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 Yabo, Yabo, Yabo.
Domin ku ringa jin irin wakoki masu gina ruhaniya, ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV for YouTube Creative Record TV.